Kwathi mhla ka 27 March ekuseni silungiselela ngathi kuye church la. Ngesikhathi sabo 7:30. Sachayisa nalomlilo lapha esithini. Unkosikazi sithi mana ntshintshe la ngezicathulo. Selitheze sichayisane lomlilo, izakhamizi zahle zaphuma uningi bazo zakhonektha ama-hose pipe, ezinye zabuya namabhakethe. But umlilo wangikhona wawumkhulu kakhulu, wawuhamba ngegetsi umlilo lo. Kwehlula nje ukuthi sikhuphe anything ngoba kwacha yonke into le mtshini engangiyisebenzisa mina yonke engangizincedisa ngayo. Indlu leyi impahla ebezi-importiwe njengoba uzibona, njalo futhi bezingakavulwa ukuthi silokhuze, ngoba lokhu sasilokhu esilungiselela ukuthi indlu sizayivula kuhle kuhle. Lathi sayehlelwa yona le ingozi, ngoba xa ungakhangela even lokhu antshi uyakubona kutshile lokhu, kulokhu ekured kunjani antshi uyakubona namasofa konke kwatsha. Vele akuphumanga lutho, akuphumanga lutho, ngoba lami engikugqokileyo khonokhu ngingakuphiwa ngabantu, because awumlilo wangikhona omkhulu kakhulu.